Jesus is Lord.
Mtu mzito kama mimi. Wewe uchunge bwana, kitu mzito itamaliza wewe. Yes. Nikitani hivi na niseme siwe kuisha.